Kei te kōkiri tonu te iwi o Ngāti Porō I waratau whakahē, e pāna ki te whakaaitanga atu a te kāwanatanga, kia hara mai a Petrobras ki konei e kere haere ai I te papamoana o Rau Kumara. Ko te karanga a te iwi kia huitahi rātau kia Jerry Brownlee, kia rangonai o rātau anipā.
I guess so that when we do intend to keep the pressure on the government, we do intend to have that, to keep doing that. It's important to do that for our mokopana.
Ko tahi te whakaaro e whakakotahi nei I ngā hapu o Ngāti Porō.
Mēnā ka paitini katoa ngā kaimoana o ka mate hoki mātai o te kāinga.
Kei te kōrero a Ani Huriwai mo te kawenata kei wāinga I te kamupene o Petrobras me te kāwanatanga e whakai ana kia karia te papamoana o Rau Kumara.
Ko te tono kia Jerry Browne kia haramai ki roto o Ngāti Porō ki te kōrero tahi ki te iwi, ki ngā hapū o tēnei takiwā kanohi ki te kanohi. Nā te mea kāre no mātai ko ki te iaia. Koira te karanga ki ai kia puta mai tana rua, ka hui tahi ai ki te taha o ngā whānau me ngā hapū.
Hei tā tētahi māngai no te tari a Jerry Brownlee, ko o te kei e te hui a kanohi atu me ngā rangatira no ngā iwi o Ngāti Porō me te whānau a Apanui I tērā marama. Nā reira, kua tau kē pia tērā tono. Engari, hei tā rikirangi Gage, ko te pātai. Kei hea te whakautu a te minita.
Nā, kei te tatari mātau mō tētahi rete, ko tāna whakautu mai, a ka tukuna mai he rete kia mātau. He whakautu i ngā awangawanga I korohia mai e ngā hapui.
Aha kua kua tū kē tētahi hui ki te whanganui a tara, ko te hiahia a ngā hapū, kia tūtaki ai rātau ki te minita, kanohi ki te kanohi. Hei reira whakatakoto ai rātau I o rātau naue, ki mua I te aroaro o te kāwanatanga.
Te tikanga ai me whakakore, ki te kore taia o me kemi he hua, he aha ngā hua kai roto I tēnei kawenata mō te haukainga.
E whakapono ana te whānau a Apanui, he take tēnei e harama rātau ko Ngāti Porō anake hei kōkiri, engari he pānga ki te motu whānui.
Ko te mea kia mātau, kai waho tunu, kai runga I tō mātau kāpata kai te autai mahi e mahi ene. Engari, ko ngā raru, e kā pā ki te motu katoa. O reira, kia aua, mā te motu anō e hāpai tēnei kaupapa.
Katua nō tētahi hui I runga I tēnei take a te marama e tū mai nei. Me te kōrero, e kore ngā whakahē e mutu I konei. Irina Smith, Te Karere.